Ndafuna ndigawane nanu chinthu chimodzi abale ndi alongo, kwina kulikonse komwe muli a mu mzinda wa Malawi. Malawi ndi dziko lomwe Mulungu amalikonda kwambiri, ndi dziko lokondeledwa. Tili ndi azitumiki amphamvu, azitumiki omwe akapemphera Ambuye amamva. Koma generation iyi, chaka ichi cha 2023 ndi chaka chomwe chabwera mwina mwake, chomwe Ambuye akufuna atike poti tizidziwa kuti kumwamba kuli Mulungu. Tawe zina tiziphunzirapo china chake pavuto lomwe likupangidwa kwa anzathu. Anzathu kumwera zafika poyipa poti sitinganene kuti tipanga bwanji, sitinganene kuti tithandiza bwanji. Chifukwa kulibe kothawira, sangathawire muntengo, sangathawire kuphiri, sangakhale mnyumba ya upstairs, chifukwa china chilichonse pano ndi chamantha. Chilichonse chitakuchoka momwe chingachokere, momwe Ambuye afunira. Abale ndi alongo, pasiko lapasi sikwathu yayi, kwathu ndi kumwamba. Tiyeni nthawi zina tizitengerapo phunziro pa mavuto omwe anzathu akukumana nawo asanafikire pa ife. Ndikutanthauza chani? Tiyeni timpembe Mulungu muzina la Ambuye wathu Yesu Kristu, osati mawinaso owonjezerayi. Tiyeni timpembe Ambuye Mulungu wakumwamba mwambayo, Mulungu wa Abrahamu, wa Isaac, wa Jacob, Mulungu wa Joseph, Mulungu wa Moses, Mulungu wa Samson, Mulungu wa Elia. Mulungu uyu ndi Mulungu wokhulupirika, amene atakutichitira ndi kutikhululukira mphulupulu zathu, ndi kupanga dziko lathuli kuti lisapezane ndi mavuto omwe tikupezana nawo apa. Mulungu wa Baibulo, Mulungu wa mzimu woyera, Mulungu wa Ambuye Yesu Kristu, sanama Yesu si munthu. Amalonjeza mBaibulo kapena kuti mawu ake kuti ine si mwana wa munthu kuti ndikaname, chomwe ndalonjeza ndi makwanirisa. Dziko la Malawi, ndikupembana zibusa anzanga, azinenera anzanga, azitumika anzanga, kuonjezerapo a president athu ndi timu yonse ya mboma. Tiyeni tizukire mwamba napemba Ambuye muzimu ndi choonadi kuti Ambuye atikhululukire. Chifukwa izi pano zili kumwera, posachedwa pazibwera pakati, posachedwa pazibwera kumpoto, ndikuti kamalawika kakhala bwinja. Ndipovuta kwambiri kuti tibwezerese china chilichonse chomwe chaluzidwa kumwerako. Loko kutakhala madona za mtundu wanji omwe angatithandize, ndi katangale akupangidwa mziko mwathu muno, zambiri zidyedwa malomoti zithandize anthu. Nditisadikire zinthu izi kuti zichitike, koma tiyeni tigwade pansi azitumika nzanga, tiyeni tigwade pansi anthu. Ndikuziwa mmapita machali chosiyana siyana apa, tisatengereso chalichi, koma tose tingogwada pansi ndikupempha kwa Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu tipemphereni kwa Atate kuti atikhululukire mphulupulu zathu zomwe zikuchitika mziko mwathu. Ambuye atikhululukira zose zomwe zikupangidwa izi, kaya science anena za mtundu wanji kuti iya izi kuchokera kunyanja ya kuti ya kuti iya inutie nititenge kuti uyu ndi Mulungu amene akuchita zinthuzi. Sa kuchita ndi Satana, ndi Ambuye amene akuchita zinthuzi. Kupembaso kuti zinthuzi zite nkwa Ambuye. Tisatengere kwambiri za ma science kuti a science anena za kuti anena za kuti anena za kuti a izi ndi a science ananena. Iya iyi asaziwo anangopanga suggest Ambuye ananena kale kuti ndichita izi. Azibusa kumpoto, azibusa pakati, azibusa kumwera, azibusa kumvuma. Tiyeni Tigwilane Manja akumwera, khalani pena pake, bindikirani pena pake. Ndi pastors fraterno kumeneko. Anzathu somwe muli ndi zipembezo zosiyana siyana, joinanani ndi azibusa napempha mwa Ambuye Yesu. Tipemphe kwa Ambuye Yesu, tisapemphe kwa wina yayi. Ukapempha kwa wina zinthu zisizichitika. Titatose Malawi ya khalabwinja. Ma building akulu akulu pano omwe enake mukuona kuti awana mangidwa bwino, akhala akugwa posachedwa apa. Tiyeni tigwade pansi nalira kwa Ambuye. Aliyesa samungozilira kwa yeyeka, tiyeni tikhale ngati team tilire kwa Ambuye. Ambuye anena kuti pomwe pale awiri atatu ineso ndilipompo, chomwe mutamange hapo ndikumwamba sonda manga. Tiyeni tichite chinthu ichi. Mulungu atimva, Ambuye Yesu alira kwa Atate, ndipo Atate atiyang'ana natikhululukira. Kwa president athu, a vice president, a speaker nyumba ya malamulo, inu amabungwe ama church mu cabinet mkukuboma, ganiza mponi pamenepa kuti chikupangidwa ndi chani? Posachedwa apa tinali ndi corona, pompano pompano ndi kolera kolera sanate tikudili mavuto awo chinaso chikubweranso titawira kuti komwe mukuona kuti ngathawire ndi kuti simungathawire ku America kuti atithandize simungathawire ku Asia kuti atithandize simungathawire ku Mangalande kuti atithandize kothawira kwa Ambuye Yesu tikathawira kwa Ambuye Yesu zodabwisa zichitika mziko lathu la Malawi tili ndi ziko lokongola kwambiri koma njira yoti zinthu zisinthe ndi Ambuye Yesu okha mwezi wa Marichi kuti kamaza afika April zinthu zikhala zili poipa kukubera zivomerezi kubera mavokano kubera mpepo zosiyana siyana tisakhulupirira science tena tikhulupirira Ambuye Yesu tikakhulupirira Ambuye Yesu zinthu zisintha azipembezwa anzanga zikhulupiriro zanu zosiyana siyana tena tigwirane manja na apempha Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu tipemphereni kwa Atate kuti atikhululukire ndipo Atate alikhululukira ndokhulupirika ndipo amakhululuka nthawi zonse mwana akalira kwa kholo kholo limamva na mpasa chomwe akufuna tena tigwirane manja a president ndikupemphani ngati ine mwana wanu ndikupemphani kuti please itanisani msonkhano mwa msanga msanga kandi ku stadium itanisani inuso mkhale konko tonse tikhale tivale ziguduli na mulilira Ambuye anthu akuthawo ndi athu anthu akuthawo ndi osauka koma anthu akufuna ife tikepo thandizo thandizo lake zindalama thandizo anthu mutafusa kuti umafuna kumwalira akuza ndi ifa sindikuifuna ndetentirire kwa Ambuye kuti enaso asafe zikomo kwambiri Ambuye akudaliseni nonse ndipo tu audio yi please ndikupemphani kuti itume ni mpaka ikafike kwa president atu ifike kwa zibusa nzanga mabishop akulu akulu azinenera akulu akulu omwe inu maziwa tonse tigwirane manja tikagwirana manja apa pasakhale kusiyana mitundu kuti uyu ndi mtumbuka uyu ndi nchewa uyu kandi mungoni kandi mndani ndi mtonga tentose tingogwirana manja Ambuye atikhululukira Ambuye atichitira tisamango jambula ndikumango tumiza wona ni mwe mwana wa fera uyu wona ni mwe nyumba ija ikugwera TNT jambule sopano kuti tikugwada pansi ngati kuli kujambula kuti kumalawe ya mapemphera ngati mwe timazikira kuti zikolo pemphera akwana nthawi kuti zikolo lizikwe kuti zikolo pemphera mwa Ambuye Yesu palibe chokanika please abale anzanga anthu akutha mawa ndife mawa zidi kuno kupakati pano mawa zikupita kumpoto mawa zikupita kumvuma tizani naso kuti a science ali naza kuti Ambuye atidalise tonse momwe tikutumiza audio ikupena pali ponse a president atu itanisani misonkhano pena pali ponse kumwera kukhale msonkhano pakati msonkhano kuvuma msonkhano kumpoto msonkhano muli ndi ma stadium pena pali ponse pangani command muli ndi mphamvu zonse zolena kuti aliyense mbusa apite kwa kuti tipemphere kandi 3 days tizale kwa Ambuye tilile kwa Ambuye Ambuye atichitire Ambuye akudaliseni nonse amene audio mutaitenge na itumiza kwantu mukangolandira tumiza kwantu ena 10 10 iso wetumiza kwantu so 10 ndekuti leo Rome tikhala kuti za Africa president ndazibusa nzanga Ambuye akudaliseni.